Ungibizile, incekukazi yakho ilalele. Makosazana thandekayo, nicelani uNkulunkulu nasebandleni lakhe na.
Sicela uthando lukaNkulunkulu nokuhlanganyela empilweni yalomphakathi wezindela zamadodakazi kaFrancis ocwebileyo waseAssisi.
Lowo ofisa uzinikela kuNkulunkulu ngokwenza izithembiso zaphakade makeze ngaphambili. Sister Maria Charity Jaca.
Nkosi, ungibizile incekukazi yakho ilalele.
Kusazana ithandekayo, ucelani kuNkulunkulu nasebandleni lakhe na.
Ngicela ukuba ngimlandele uKristo umyeni wami, nokuba ngibambelele kule nhlangano eyingcwele, kuze kube sekufeni.
Makhosazane amathandekayo, sena zithulela uNkulunkulu kakade ngamazi nangomoya ocebileyo. Niyaqinisa yini ukuthi niqonde ukuba nibe yilokhu nihlanganiswa kakhulu ngokuthene noNkulunkulu ngebhande elisha lokuzibopha ngezifungo zobethulo na?
Ngiyaqinisa ngi
kuthi ngiqondile ngempela. Esifisweni senu sokulandela uKristu ngokupheleleyo, niyaqinisa yini ukuthi niqondile ukuba niphile impilo yokucweba kwenhliziyo njengesibonakaliso sombuso wezulu, nokuba nimethulele uNkulunkulu umhlabisi wokulalela na?
Ngiyaqinisa ngi kuthi ngiqondile ngempela.
uNkulunkulu mnikamandla onke ake aninike igrasiya lakhe kuba nisigcine lesi sifiso senu.
Amen.
uNkosi ake ubheke lezi zikhonzikazi zakho ezifisa ukulingisa indodana yakho eduzane impela ngokuzibopha ngezifungo zezeluleko zebandleni phambi kwebandla lakho elikhona namuhla nenkonzo. Ngothando lwakho ake uziphe ukuba indlela yempilo yazo ilethe idumela legama lakho nosindiso lwabantu bonke.
Thank you. befundisi amasisya ilbuki yonke esingelele sisimakatumiso yesusresu angithathele lithuba lokuthi nginikele kwangayo utate wethu ukuthi akasebenzele ibandla athelele ebandleni enze konke okudingwa yibandla siwumndeni wakwajaca sihlangene nabakwanombuku kancaphi siyamkhulula umntwana siyamnikela esokweni lakhe azikhethele lona eliwujesu kristu ukuthi aqhubeke asebenzele ibandla athembele ebandleni kona ngeyiprezentele into ayaziyo ukuthi into enenhlonipho into esikhuliswe ngabantu ekufanele kwiziphathimandla azi kahle kamhlophe ukuthi uyahlonipha kuyona yonke indawo ekhona nokungaphansi kwakho kwaungabe ugangeni kuyintombazane na ugane khona uhlonipha umntwana kwakhona ngisho indla yakhona awuyishayi ngokuyishaya uyayibuka kuyiphelele kahle ukuthi ayiphumele phandle ngalo magama ngithi udadewethu sinethemba ukuthi uzosiphatha kahle singabi amahlazi kangangokuba mangine endaweni enomtisho ukuthi ukhalela mina ngishuthela kakhulu. Ngiye ngiyabona nje la azange ngaphothe ukuthi ngithi ngabe ngithi kuleso sikole. Ngiye nje ukuthi uza usebenzela umndeni. Thina singomali esalindele abadoda lebo ezimpinza uyasizibishwa. Kulokhu ezokwenza ezokusebenza siyobuye sesiyokuthina siyobuyekezelwa sephinda phinde kaliwa asinawo amahlulano yamabo
kazani ethandekayo ngumbhapathiso siwakhululwa efikeni kwesono wahlukaniselwa inkosi wahlukaniselwa inkosi uzimisele yini ukuzihlanganisa ngokupheleleyo ngesibopho sezithembiso zaphakade na
ngizimisele impela
uzimisele ngokusizwa yigrasiya likaNkulunkulu ukuyithwalisa indodana yakhe kule nkambo yokucweba ngokupheleleyo nokulalela kanye nobumpofu eyona uKristu inkosi yethu nonina oliviriko bazikhethela yona nokubambelela kuyona kuze bephakade nami
ngizimisele impela
uzimisele yini ukuzama zonke izikhathi ukuba lothando lukaNkulunkulu nolukamakhelwane ngokulandela ngentshisekelo ivangeli kanye nomthetho walenhlangano nami
ngizimisele impela
sengathi uNkulunkulu uqale umsebenzi omuhle kuwena angawuqedela
amen
bangana abathandekayo masikhuleke uNkulunkulu baba wethu umthombo wazo zonke izipho ezinhle ngoba ngobuhle bakhe unikezile lesipomo esingcwele kule ntokazi yakhe sengathi angamqinisa ngothando lwakhe
ngegama likayise benendodana nomoya oyingcwele amen. Nkosi wena undikile igrasi yalo dumo lwakho ukuba ngilangazelele ukuphila ngokupheleleyo ivangeli likaJesu Kristu nokumlandela yena ompofu onqanyuleziweyo. Ngakho ke uthathu obuyingcwele Baba wethu Francis ocwebuleyo oliserabi. Nani bacwebuleyo nonke. Ezandleni zakho usazana ehlomekileyo Sister Maria. Mqondisi wethu jikelele. Mina kusazana Maria Pio ngifunga ukuba mbofu ukucweba nokulalela iminyaka emibili. Ngizinikela ukuziphila lesi sifungo emndenini wethu njengokomthetho nempilo yabafowethu nodadewethu benhlangano yesithathu kaFrancis ocwebuleyo yabasesigodlweni owavunywa inkosi uPapa Johannes Paulus wesibili ocwebuleyo. Nanje nezimiselo zamadodakazi kaFrancis ocwebuleyo wase-Assisi. Ngalokho ke ngizamela uthando olupheleleyo. Jesu obofu onqamleziweyo, ngokuvuka kwakho ngisize ukuba ngiphile ngokuthembeka lesi sibambiso sothando. Ngizibandakanye kulo msebenzi wokuthunywa owawuqala wena kulo mhlaba ofisa ukuqhuba ngami ebandleni. Amen. January 4, 2020.
Desire to live more perfectly the gospel of Jesus Christ. I, Sister Mary Innocent, vow poverty, chastity, and obedience for 2 years. And I commit myself to give these vows in the community according to the rule and life of the sisters of the Third Order Regular of St. Francis, approved by St. John Paul II, and according to the constitutions of the Daughters of St. Francis of Assisi, and thereby strive after perfect charity. Jesus, poor and crucified, through your resurrection, help me to give faithfully this pledge of love, and let me share in that mission which you began on earth and wish to continue through me in the church. Amen.
Amen.
January 4th, 2020.
Thank you.
Nkosi Nkulunkulu, Mdali Womhlaba, Noyise Wesintu Sonke, Siyakuncenga, Siyakuhlonipha, Ngokuthusa Nangokubonga, Ngoba Wakhetha Isizwe Sabantu Enzalweni Ka-Abrahama, Wabenza Bazahlukanisela Wena Uqobo. Kwathi nkathi bezulazula ehlane wabaduduza ngezwi lakho wabavikela ngesandla sakho esingcwele ngenkathi bempofu bedelelekile wabaphakamisela kuwena ngegoda lothando ngenkathi sebedudukelele nawe ngobungane wabambola ngumusa wababuyisela endleleni eyiyo ngenkathi bekufuna wabalondoloza ngothando lokuyise kwaze kwaba babuyile ukuzohlala ezweni lenkululeko kodwa ngaphezu kwakho konke baba siyakubonga ngoba usibuyisele ukwazi iqiniso ngaye uJesu Kristu indodana yakho nomfowethu wazalwa yimbiliko elingcwele wasindisa abantu bakho ezonweni ngokufa kwakhe wabakhombisa ubukhosi obuzayo ngokuvuka kwakhe ekufeni ngenkathi ethatha isikhundla sakhe ngakwesokunene sakho wathumela umoya ocwebeyo ukubiza abafundi abangenakubalwa ukuze kuthi labo abalandela izeluleko zevangeli bazahlukanisele impilo yabo yonke ngenxa yodumo lwegama lakho nokusindiswa kwesintu namhla kulungile ukuthi indlu yakho ingenanela ngengoma entsha kwenzelwa udadewethu zona ngoba uselizwile izwi lakho wazinikela kuqobo lwakhe enkonzweni yakho eyingcwele thumela isipho somomcwebeyo phezu kwakhe yena sikhonzi sakho esishiye konke ngenxa yakho sengathi ubuso bukakristu indodana yakho ungakhanyisela kuye baba ukuze bonke abambonayo bazi ukuthi ukhona impela ebandleni labo sikhulekela ukuthi ngokukhulula inhliziyo yakhe angabasiza abantu bakho ngokubathwalisa imithwalo yabo ngokusiza abahluphekileyo aphumuze uKristu ohluphekayo lapho ebuka izitho zobuntu abone ukuthi uqondiswa usizo lukaNkulunkulu ngesipho sesikhambo yakhe sengathi angasiza ukuba umbuso wakho usheshe ufike kuze yena uqobo lwayo ekugcineni ahlanganise kanye nabacwebeyo bakho ekhaya labo ezikwini sicela konke lokhu ngokristu inkosi yethu amakhosazane afisa ukugubha amajubhile awo igolide nedayimane 50 and 60 years mawaphakame. Yini isifiso senu na?
Sithanda ukubonga uNkulunkulu ngokusipha kwakhe igrasiya nokumkhonza iminyaka engamashumi ayisithupha kanye namanye amaningi asiphe wona kusukela esikhathini esazalwa ngaso. Njengesibonakaliso sokubonga kwethu, sicela ukuvuselela ukusinikela kwethu esesikwenzile kule minyaka, ngoba sifuna ukusondela eduze kwakhe oyena esifisa kuba ngabakhe ngokupheleleyo. Ngegama likaYise neNdodana nomoya oyingcwele. Amen. Nkosi, wena ungiphile igrasiya lwakho ukuba ngilangazele ukuphila ngokupheleleyo imbangeni likaJesu Kristu nokumlandela yena ompofu nonqanqisiweyo. Ngakho ke uthatha ubulebetweni nawe Maria Filipe nimcwele owathashathwa ngaphandle kwesono sokuqala baba wethu Francis ocebileyo oniserafe. Nani baqwebhelwe nonke ezandleni zakho nkosazane ehloniphekayo Maria Dominika umqondisi wethu jikelele.
Mina nkosazane Sister Maria Euginia.
Mina nkosazane Maria Christa.
Mina nkosazane Maria Mathia.
Mina nkosazane Maria Asteria.
Mina nkosazane Maria Calista.
Ngivuselela ukufunga ukuba mpofu, ukucweba nokulalela. Ngizinikela ukuphila ezesifungo emndenini wethu njengomthetho wempilo yabafowethu nodadewethu benhlangano yesithathu yaFrancis ocwebileyo yabasesigodlweni owavunywa yinkosi uPapa Johannes Paulus wesibini ocwebileyo nanjengezimiselo zamadodakazi naFrancis ocwebileyo wase-Assisi. Ngalokho ngizameka uthando olupheleleyo Jesu ompofu nonqanqisiweyo ngokuvuka kwakho ngisize ukuba ngiphile ngokwethembeka lesi sibambiso sothando ngizibandakanye nomsebenzi wokuthunywa owawuqala wena kulo mhlaba ofisa ukuqhuba ngami ebandleni. Amen. January 4, 2020.
Egameni likaNkulunkulu ngiyanithembisa ukuphila kwaphakade uma nigcine lezi zithembiso. Ngegama likaYise beneNdodana nomoya ocebileyo.
Amen.
Isisindise nesiphambano nama ukuvuka kwakho. Indodana yakho iyazikela ukuze isicwelise. Siyacela ukuba ubusise lezi ziphambano izincekazi zakho izozifaka njengesibonakaliso sokuzimisela ukuhlanganiswa nonqamulezo uNkulunkulu ukuba uhlanganise mhlawumbe nonqanqisiweyo ukuze ngazo uveze ukwanda kokucweba ebandleni lakho. Igama likaYise beneNdodana nomoya ocwebileyo. Ngegama likaYise beneNdodana nomoya ocwebileyo isibusiso asehlele phezu kwalamarusalo akhiwe aqondaniswa nodumo lukaMariya imvilingo ecwebileyo. Makuthi labo abawafakayo ngomzindla ngezinhlakalo ezingcwele zokuphila nokufa kwenkosi yethu uJesu Kristu balindise kunina othandweni lwakhe That's a wisdom, open the day of the Dania, who say to Jesus Christ, and Amen. Yamgelani namaveli enzobonakalisa ngawo ukuthi ninikelwe ngokupheleleyo kuKristu iNkosi nahlukaniselwa enkonzweni yebandla.
Amen.
Yamgela nesiphambano usifake sibe isibonakaliso sokulangazela kwakho kuhlanganiswa nonqanyuleziweyo.
Amen.
Yamgela leli rosari uzindle ngezimfihlo ezingcwele zokuphila nokufa kumsindisi wakho ukuze ube njengaye kakhulu ulindise intombi engcwele othandweni lwayo nasekuzinikeleni endlaleni yayo iNkosi yethu uJesu Kristu.
Amen.
Yamgela leli veyi ozobonakalisa ngalo ukuthi unikelwe ngokupheleleyo kuKristu iNkosi wahlukaniselwa enkonzweni yebandla.
Amen.
Yamgela lesiphambano usiba sibe isibonakaliso sokulangazela kwakho ukuhlanganiswa nonqanyuleziweyo.
Amen.
Yamgela leli rosari uzindle ngezimfihlo ezingcwele zokuphila nokufa komsindisi wakho ukuze ube njengaye kakhulu ulingise intombi engcwele othandweni lwayo nasekuzinikeleni endodaneni yayo iNkosi yethu Jesu Kristu.
Amen.
Yamgela leli veyi ozobonakalisa ngalo ukuthi unikelwe ngokupheleleyo kuKristu iNkosi wahlukaniselwa enkonzweni yebandla.
Amen.
yamkela lesiphambano usifaka sibe isibonakaliso sokulangazela kwakho uhlanganiswa nomnqanyulweziweyo.
Amen.
Yamkela leli rosari uzindle ngezimfihlo ezingcwele zokuphila nokufa komsindisi wakho ukuze ube njengaye kakhulu ulingise intombi engcwele othandweni lwayo nasekuzinikeleni lodaneni yayo inkosi yethu Jesu Kristo.
Amen.
Dali nomlondolozi mabeli wamagrasiya okomoya kanye nosindiso lwesintu sonke siyacela ukuba wehlisele isibusiso sakho phezu kwalendandatho ukuze udade wethu lo oyifakayo abe nokholo oluqinileyo ebe esekelwe ngamandla sezulwini futhi njengomakoti kaKristu alondoloze ukuviringo bakhe abambelele ecwebeni kwenhliziyo njalo njalo cela ngoKristu inkosi yethu.
Amen.
Busisa onkosi Jesu Kristu lomqhele wameva ukuze uthathe wethu lo ofakayo ngokukhumbula ukuhlupheka kwakho kwasesifeni abe ngumhlanganyeli ekufaneleni kwalokho kuhlupheka naye aze afanele ukungena entokozweni yasezulwini wena ophila ubusa izikhathi ngezikhathi. Kosazana ethandekayo yamkelane indandatho eyisibonakaliso sokuthi usuhlanganiswe nenkosi yaphakade zilonde ngokholo oluthembekileyo kumyeni wakho ukuze ukwazi ukufinyelela emthimbeni wenjabulo emiyo.
Amen.
Kosazana ethandekayo yamkela umqhele wameva onikwa ngumyeni wakho wasezulwini uJesu indodana eyodwa kaNkulunkulu ukuze ukhumbule ukuthi ubizelwe ukwabelana naye ehluphekeni kwakhe lapha emhlabeni kanjalo uze wabelwe futhi ekujabuleni kwakhe okunodumo ezulwini.
Amen.
Tu amina mangi
egameni lenhlangano yamadodakazi kabokufanisoxwebu lwase-Assisi siyaqinisa ukuthi sewumunye nathi njengelunga lenhlangano yesigodlo samadodakazi afanisoxwebu lwase-Assisi sabelana zonke izinto ngokuzwana senzela isikhathi esizayo gcina ngokuthembeka isikhundla sobuphathi esibekwe kuwe yibandla ukuze usigcine egameni lakho.
Ah.